yegama lenkosi umagando nakweli cala lakulomama mayibonge inkosi nawo onke amacala asondele apha ndibulise iinkokheli zakwalizwi ezilapha namhlanje mayibonge inkosi xa sibeke indoda ethuleyo le nto ke ibubudoda kuthula indoda ethetha gqitha yona ngoba ithetha yawugqiba ingenzi ayibonge inkosi ndisuka kude kapha mayibonge inkosi and ndivale isejari ngo-9 phezulu ngoba abantu abandinika ithuba kwathi kuba le ndoda bendiqelenga nayo ithi xa kuhamba into erongo indichwechwele ithi la mantombazana awaphathi kakuhle abantu babone ndivutha bengayazi bakutheni kuba kungene le ndoda yathi ziyilungise laa nto ngoke ndifuna unyanyezelo apha kule lali yaseqaqeni ngoba le ndoda kwenzela uba ndiyibeke ndiphole bawo usofia phasikhubele neprogram yezithethi kamandi ingathi ayindanga mayibonge inkosi ndizawucela abantu abazongcwaba apha namhlanje ukuba unenye ibhizinesi kwenye indawo atsibe phaa aphinde abuye mayibonge inkosi ngoba kaloku imoto ilandelwa lithuthu lalo sithi sithile sithi bhala bhala uthi banoyo lwabafi abafele enkosini kuba imisebenzi yabo sisuke epaskeni kodwa ngekutsho wonke umntu lapha ngenxa yobuntu ngale nto bayibonge inkosi masithathe ingoma